akatere ndiye kuti dolo watulukiraso pa MBC 2 on the go programu yake ya madolo pompano nthawi imene timakhala tikumva mbiri ya akatswiri anamandwa nsalamangwe pa masera osiyanasiyana kumatifotokozera kuti kodi ulendo wawo ayenda motani nanga kuzafika pano sport imene iwo nthawi imene timamva kuti anali akatswiri akuiona bwanji akuisiyanitsa motani programu yake ndi imene imakusendera ni chifupi ndi akatswiri anu pa masero osiyanasiyana mwa nthawi zonse ine ndi the game changer Foster Maulidi ndipo lero tili ku ABC African Bible College mwene kundithu ndi kumene kumakhala matimu osiyanasiyana amene amakhalaso akutraina ndiye kuno kumatraina kwambiri timu imene ya Silver Strikers ya Nyamata imene ndithu ndi under 20 reserve ya Silver Strikers komanso timu ija ya tsikana women's football ya Silver Strikers ndiye lero tikuti ticheze ndi modzi mwa mkhalakale kuti imene ya Silver Strikers women's amene ndithu nali goalkeeper wa timu ya Malawi nthawi imene timati She Flames pano akuti ndi the Scorchers mbambande mungoona ndi zampira ndi madola amepesa se zikutheka zikuthekabe kutola zikuthekabe
mubwere mundiyese mungo ndiyesa mu mwalembe ninyamulire pamene mudabwasa
ndi mangoti basona thatha
yasinatha sinatheleru
okay
nakalimu
dolo watu tsiku lalero ndameneyi uyu ndi Loges ena mati Logasi Logasi ndi ati uze kuti kodi dzina lenenilo timati chani uyu ndiye dolo watu tsiku lalero pompano pa 2 on the go ndi ali ndi katundu wambiri kwambiri fake tukamba kuti amene ndi dolo wina mwa katundu wake amene adayika mkosi mwake kusonyeza ukatswiri wake udolo wake nda ameneyi ati fotokozere chimodzi ngati nthawi tifaka katundu ndi wambiri ngati nthawi tikhale nayo ati fotokozere koma kwambiri atiuze za katundu ameneyi kuti kodi katundu ameneyi adabwera motani komanso ulendo wake umene wa women's football wakhala otani ndiye tikhale pamene pakuti ticheze ndi Loges Zidane. Well, so dolo wake ndi ameneyi zampira zimaoneka ngakhale matachi okhawa omaita zozoti apa ndetafika tili mkati Loges Zidane dzinalo umati ukamalitchula ukhoza kulakwitsa koma poti lero dolo wathu ndi mtsikana ameneyi amene ali ndi mbiri yonse ya women's football kuno ku Malawi kalekalelo kusewera mpira wa miyendo koma osayidake kukhala atsikana chimakhala chinthu china chooneka mwachilendolendo koma panopa sichachilendoso ndi anthu amene adapangitsa kuti women's football ikhazike ku Malawi madolo enieni a women's football ndi amenewa ndiye program ineyi ya madolo pompano pa MPC 2 on the go lero tifatichese ndi mizu ya women's football bwanji yase popo
bo
ulipo
ndilipo
udakachitabe
pang'ono basi ndine mphunzisi pano
kodi dzinali timati Logasi Logesi dzinali limasokoneza
dzina anthu ambiri limasokoneza di koma dzina ndi Logesi
Loges
yes
Zidane
eh
tikamakamba za women's football kuno ku Malawi iwe ndi munthu mmodzi amene wakankha chikopa kwa nthawi ya Italy timafata mva mbiri ya Loges Zidane kuyamba women's football ndakuti muna kamana namba netibo kamana namba sport ina kamana namba women's football
kwayambirira nali netballer
oh
ya chifacha ku school ku primary ndiye ku primary kujati ku primary kujatanza bwera anthu ena ake anakuti afuna mbisa football koma anthuwo anayoti ndapa school pomwepo yeti munthu anamwalira anali mphunzisi ndiye kakunai kujijirika kakunai kutani nakupeza kuti ndangopita pamene pa chawo kambo tani kumenya nawo yomamenya ndoto amanga skate kuichechi dress ndoto alimangira papa ndine apo zoenda kujoina nawo nkuyamba ndi chifukwa cha mandirengo ndine ndi panetipo anapeza kuti mpamiana ndika pa golo ndi kake koki
okay
yeah
timafuna tingomva pamenepo kuchijilika chabwino apart from that sana lawe nkati bwino kuti tikhazikike kuti ulendo wako osewera mpira wa miendo waenda motani choyambirira tifuna tidziwe kuti tikamati Loges Zidane ndi ndani fuzana Zidane ali mulipo toka gulu mulipo kagulu
ndi tipo kamurudi zona
iwe ndiye uti
ine ndiye mwe waina Zidane anali ku Wanderers waina chembekezo
kodi
is my brother
okay mbiri yako mbiri yako ukuchokera kuti mfamile mulipo ana ngati komanso mwina za mpira zindi zaku magazi monga kuambira kale kuti anthu amazuwa kwambiri mwina za chembekezo Zidane mbiri yanu famile yanu komanso kuyambira iweyo kukula kwako kuzafika tsiku la leo ndikutani
Okay, feo kwatu tumachokera kunchewu. Ti ti e cha kumbira zidana village. Mukamana kula ndine mukamana kula ndi princess.
Princess zida?
Yes.
Wow.
Kwatu feo liko ana 9. Ine ndwa number 8. Agas 4 amuna 5. Awili wamuna ndwa kazi anatisia. Wamuna wakaza mena tisia yoso. Anali netballer mamia ku timu ya netball ya ku reserve mena li silver.
Yes.
Anakwada ndi Chos Malungo.
Oh.
Anakwada ndi Chos Malungo. Bambwanga naye timu manager ku Tipelelo. Naye timu inake Tipelelo ya ku Tobago Processors.
Yes.
Yes. Ndume anaye timu manager mena kucha. Bambwanga na menya kuso mpira. My brothers ango sewo ni my players. Wina and goalkeeper. Ena anayo ndi wina and striker. Wina midfielder ndi aina chembekezo mena lili mucha.
Kumambili ni mambo kumagogipa.
Awili, ndameli kumagogipa, ni brother wanga. Tose so nabizori, brother ngoja, amoja so timu imozi ndi, amoja timu imezi mamine ni titi session. Ama ndi koja so eneosu. Usiva so nabizori, usiva unoso nabili la limozi isu.
Yes.
Ama ndi koja so yeu, just usiva kundugu minyabi. Nisa nasiye last year.
Sobano, tikazige sobano ulendo wako sobano wa women's football. Unangu yamba kufoto kuzaza kusukulu kutia. Nani neti bola, kumamine ntai meneo, tili masketi, kungumangi la sketi. Kuona sobana kuda, I think muntune, ndisiye za neti bozi, niko kazi kika ugugu. Zinate ngila mota ni kuyenda, mpaka na sobano kuzayamba muna matimu sobano wakula wakulu nga Didi Sunshine.
Ulendo wake unali ulendo vude eti. Kumabe, ifajo di chintu chona chika kuntima, nene nali muntu oti ndino olimpikira. Olimpikira wanga haku, nabezona kuti, tikumenya kukabwabwa kuprimary kuchi. Anabezona kuru nabwela adupi. Adupi ankango ziendela.
David Dupi.
David Maremu. Ankango ziendela. Ataona luso meni pa anabemeni pa japo. Anambisa tikati di longo select.
Yes.
Longo select jama kurenga kilimu yokayo kaya matimu. Nkumaka ipuzise wacha. Tima kandi siku limozi. Tika puzila. Tima tobila mamizi. Maka puzisa antukuti kuri women football. Ni meni na yambila. Kwa makwambili David Dupi jamati akandite nga pena kundisia. Pena kunditenga, pena kundisia, kena kuna zozo, nene za kango bila kuku, nza kanda tani? Dabwele latu.
Dakazigiga,
yes. Tinaka menya PSI ku Blantyre. Kuna ulendo wango yamba, kwa menya mpira like kutari.
Yungu selecti mene ya?
Imene nali kabwabwa, hindi mene napito mene kuja.
Yes.
Kabwabwa ija, nika uje duwa ndi adupe. Adupe jamata ubele, sinanga nene itaruri tabanga kuli fired.
Yes.
Kuna hiti muna kukunga na wambili nali ya musi kampani. Pa community
party.
Ina imeja na timu yokunga. Ikawa mimi ndi fema dinya. 11 0, 11 ujali mabweza panopo uja. Zima ni sangalate fodi mabweza. Ma 11 0, ma 20 0, ama dinya ngati zimene zoso. Zina zobezona ndi ifeyo game of mazoli bange qualify bilo Blantyre. Na dinya yo aja 2 0. A black goes aja. Then namba ngati qualify bilo Blantyre. Ndai niyo mukuziwa ku Blantyre, koyamba, bilo Blantyre ni kamenye paka mu stadium. Koyamba ndikamone magishombo face to face.
Mango overtime.
Mango vasa magijombo. Not magijombo yo. Wandi vali Adidas upazi. Wandi vali ya boro mu Adidas. Top uso Adidas. Weka bandi yake ya jani. Ya Adidas.
Uli ndi wedi.
Teo maduka muona. Ifeo ndoti. Ifeo dango vala. Dango vala zoti basi. Ana skule. Kumuona magijombo. Ifeo manje njemela. Tati ifeo mutiti menye ndamene yuyu. Kena nga uza magaya. Uli wa wadachi nya timu ya hoi. Andro kistaji na kututaji nya. Ndoti ndamene yo. Madomu timu matumu mlali ineo. Patisha magwagwa, Dalia Magumba, Latifa Malunjika. Ndame anka ni master ajani, ati muyo. Kumano kuna kuja, kuna yore, kuna zazana ina vinkumbo. Kuna zazana ina vinkumbo. Ndwa maduka mwona luse vinkumbo, uzona magijombo.
Timaga?
Kuma timaga kuku. Akina towela inasomi kuma kuku timaga. Mwazi somoza mungu, nabe zori game jari nawe inapa inafia ya finals. Abranta aja, aname ya...
Aname ya jina magi?
Aina magi, name ya nda ina magi, tina ajinya. Ndee nao zotika mabulo Blantyre kuno kuli beti mwemeye za jani za tichinye. Ndidi championu bilo Blantyre mwane beti mwemeye ma tichinye feo. Inene na menye mwena masizo na mbili ma clean sheet. Masizo nolo olopi tita 15 ma clean sheet. Kena kono mpamene matimu nwa namba ukuti amba ubele. Mabizo wa titimu ija muna rejinya 16, 1, 20, 1. Nolo matimu wajano amba uchinya wa tichinye feo mwana kira nyezi kwezi za mbili. Zwiri o start.
Paka natachinya pa goal lao.
Ya, natachinya mena uti.
Ndoto mautuwa kwa mbile.
Mpilo kandeni, poka wane ni mamiga mungu. Ana nipasa aluso.
Okay.
Aluso lo rolo kandeni na nipasa. Kwa mbile.
Nene chaka janji mene? Zaka sanji zimene?
Kupia saa inabila 2002. Pamena abila ineo. Ndii kukabwa kuprimary. Pamena abila kumene.
So pano, Antoma kandi chidi kuti nthawi yanu ija women's football isakudziwika kweni kweni kuti kodi ndi chani anthamane akamona ntsikana wanyamula paki yake wavala kabudula akuti akupita kumpira kumapewa ndi wamiyendo anthu akamakuonani amati chani
anthu amatha kuyankhula zawo zambiri mbiri maziwa munthu uli sangalephere amati tikusowa zochita chifukwa chani zikamenya football moyo zikamenya netball endi nthawi imene zoona kuti ine ku netball kuja ndimakuthawa ndinamva zoti netball amafuna anthu ataliatali by then mapezona kuti ndi ku primary koma animenyesa kukakola ku secondary koma munthu ndi ku primary nimamenya kukakola ku secondary ndizinazoti pena azima ndizungua sinangira anthu amene makamenya nawo makhoti ndakuluakulu ine ndi nzanga patishayo ndamene maoneka kuti ndife chani tinaliana kuti tizimenya ku secondary kuti the rest anayo kuti ndakuluakulu ndizinenebe zinthu zoona kuti ah pena mamuza kuti atiye tisapita kati tiye tisapita edumene nanga tipita amene kuja adoba ndikira mipira 10 mipira 10 jese jati ne ndigwire ndikapanda kugwira mipira jama ndipasa kofi apo bi amakhala nyamula chikwapo ndezina ndipangise ne kuna kuti ndikakhala pagolo pa jani samala vule mipira muzoti kala vula mpira andikwapula
mukangala ona chikwapo
eh ya ndona chikwapo nde basi nazolowera zonoti ndikakhala pamene paja sala vule mpira komabe soti zito zitozo simalandira mulaini timalandira be zitozo ta kusena ngamenye futupu za ntchito yanji mnazoona kuti mwazicho sakuti Oloi viniso bambanga nthaza mbira nkale Saudi nzipira.
Aiwezi mai afu.
Eh songamenya sile azimwe nako. Ndini mazoti ndikababuti aiye yemweyo. Ndikamenya ndikabaka budwa yemweyo. Pobwera ndikumpinda pinda kumusa sopati.
Manalili
muni wake kanthu. Akuda azonya yekha muni wake.
Sopano mudathana nazo bwanji. Ah ndinafosa fosa ifiyo nazo kuti ndaimene jai ukamenya women's football mwana anthu amakutenga ngati munthu osalongosoka. Udamene game ya nyama mathana nazo bwanji.
Pangono ndi pangono napeza kuti tinambothana nazo chifukwa kuti timakhala kuti timayenda mmasekondari lilongo select ija amayendesa mmasekondari makaphunzisa anthu kuti aziziwa kuti kuti chani women football even mamizi timapita mamizi muja makamenya ndi anyamata kuti aziziwa be kuti kuti chani women's football penanso mapeza kuti ngati weekend jamango titenga kupita baraka kubaraka kuja tsiku lonse iyangothea kuti tikatani tikaphunzisa anyamata basi amaita osankha kuti wiki ino ndiya magolkeeper tiye ndikaphunzise kwa kuti magolkeeper wiki ino ya madefenders tiye ndi madefenders kwa nyamula mastrikers choncho mezi mayendera ndizinakhala ngati uno anthu anambozitani kuzizolowera pang'ono ndi pang'ono kuti kuli women football
kulendo tsopano ooneka kuti zikuoneka kuti zinthuzi ndi za professional machoka ku sukulu kuzabwera tsopano ku DD Sunshine anangotenga timu yomwe ya Dube kapena zidakhala bwanji
alright chimene anachita anangotenga timu ya mai amaipanga kuti lilongo select ija ndikuipanga kukhala chani timu imuzi mapuleya makini mwame amatenga matimu aja anangowapange waja kwalumikiza osi kukhala chani timu imuzi nkuitcha DD Sunshine and DD Sunshine anapeka ndi mzimai wina wake amaya macheza ndi Lady David Dube ndamene nda musi wanyani msafuti nkuipa sazina lilose ungo pasa zina kuti DD masa ndi David Dube ndezina anulo ingokha kuti basi ikhaye zina chani lati moyo mwe
ndi mudayaka tsopano
ndi nayaka moto chili chose chobwera ife kutenga
kutenga
chili chose chobwera ife kutenga koma no chabe kunena kuti olotitenge mapeso kunena kuti tindama take ntochepa muna kumenya timenya tikawina ali basa timu ijeka wina ila ndi 50,000 ndi 50,000 kuti tigawane timu yose pamakhalapano povuta choncho be yonyotsa kwa mwendi mendi matani timalandira komano nthawi imeneyo ife timamenya ndi mtima kuti chinthu chija timachikonda zasiyana ndi panopo panopo kuli ndrama
pano zilipo
ayi no mfurupo kuli ndrama
mukujamane
mukujamane
zikuteka
wemeni furupo ili ndi ndrama panopo chabene wakuti zimangofuna kuti makampani ambiri sakubwera kuti aithandize women football women football kuti ndikuze ndime ito kambofika kodi kapo maziziwa zimezo
ya kwambiri
women football ndimene ngatengere
fe kubira mama mama mapita ku France
yes women football ndimene ngatengere fe kubira kwafika kodi kapo komano sindizoti azisogolera thu kwina kwa mazinde sabanje chifanyana kuti wapambuyo ndo apanopo ndo siyana inu ife matopiro kusafa kuti wachinyiro 8-0 mabwerako kambenya mina magame a forage osa jimena kuchinya kwa chigwe chimozi mabwela ako. Pano mabwela akha number 2, pena ma champions. Ndi zinthu zonena kuti panopo ndi kale, tizosiyana kwambiri. Ine I remember nanyamuka pano 2005. Nanyamuka pano pita ku Ethiopia. National team muthu. anaima qualifiers ka olimpiki nanya mapita ku Ethiopia
yadziko imene
yadziko pokabwa mene koko ineyo ndame mene nabwa na inabwa ndi 50,000 koma ino pachileka pachene ndi kudumpa
50,000
ndekuti
2005
ndekuti kutiena ndi matrena kawiri ndame mama ti pasa feri ka trena
alibwa 20 pa 20
ayayayaya
inali bwanji
1,000
but trena kawiri
kutiena kawiri ndone mama anda trena 500 masana nda trena so 500
kumene ndalama ndai mene
national team urimendo kulikamba
za kodi ime national team
imendo kamba baba ni national team imeneyo ku club team ina ya munthu nde kulandira sitimalandira ndalama
timangomenya
for chinthu chechitu chitani chikonda tikamenya tikaenda ndalama ndekuti pali kakapu kena kake ameta menya tawina timachita zoti tiwina ndi tutitenga tawina kulandira ndalama ife ndamenya kuti fair league ya 25,000 number 1 kulandira 25,000 imene nali ya mai akati chuke po muhango I think anai chuke po muhango na menya po fair 25,000
aina dona zegi sana bwere
dona zegi sana mema bwa dona zegi ndekuti ine ndapanga shift kuchoka ku DD kupita fapa DD pa japanali panali matimu awiri panali timu na
ndio ndimapita kumeneko kuti nthana ke muda ukira atsikana
eh ya timu mene chayo timena kamenya ineyo
kodi timatiani majini
skippers
ili
andimene anaitenga sivu timu mene
kodi ndimene sivu
ndimene sivu pano anaitenga sivu acho ndimene timu mene olokoma nimamenya mene koko ben timabeo makabe tuluku unota ine munthu uyu andicho sabadali ine kuti ndiziwike ku Malawi kunoko ndifaya Mr. Dube
yes
ine kuti ndikhale logis mene ndikonekira mosamba wapanopo at least pala anthu ena ake nabadwa nawo ineyo kuma anthu maisona anapezera na mwalire mwene ndi zichito zawo kumachani kumene nakaliko ndambuye endi mwina ndina kakauli sini mamenya mpirawo sibwezi lero mundi panga interview
ya kwambiri
bwezi mungu vauti unali mbiri koma no zinalinga isomo zinalingiraso kuti munake ni wasipanga hando bwanji
sopano tilowereno kukatundu amene ndikumuona apa akuti chani Presidential Cup 2010 best player women best player imene inali Golden Glove kapena imene best player overall
Presidential panalibe sana ike best goalkeeper kapena chani anango sanka yo kuti best player basi
ali sazimenyeleka
azimenyele nkhondo nde asumene nde nina ukadi ndikati ndikukani ni maukadi
ari ndikati ndiku
ndikati ukadi
okay
nene kuti stadium sivo jaya zaza chonchi
ndifaka panali pasivo
ndifaka kalambula bwalo a game ya nali that was silver ngati siti mwina ye nkamenya itinali timu ya Super League ndithu ayikulu I think ngati si bulesi ndi silver nayi PlayStation namenya pa silver pacha nde aliyense wa watu anali kuti
kumene
koko nde mbani kona stadium zeona stand ya anthu
apande ndi shaine so
nazo ndi andi shaine Brandt zero ndi yonisa
mami ndi ndi chombo yomwe ija
magi yosa nayi momwemo ndipo ine magi ne champion mpira magi sana ndi chinye bwene
haya
ndine aso ine ngati magi ana ndi chinye ina ndi penalty 2017 kunzuzu ana ndi mana ndi chinye ineyo
open place sana chinye
sana ndi chinyepo ndipo ine nationalina kuti ne uyu aza champion sana
ndi nemka mukumba
sina ngara idolo umakumba dolo kumene ana idolo kanthi fine ngakumba
Sopano akulu tikamati dolo apa tikhoza kuchezera kuti tiyambe kufotokoza mbiri ya chimozi
apo timfotokoze
sopano zimene zili ndezi
izi awa ni mamedo mamedo amene
atimu amuntu
ai awa ndi yanga ine
special for
me sadi mosi zaine zokazi
ai
zaine Komano yokumudisa pamedo sewa osewa ndi manamba wani ya namba 2 mna ndi imozi la sawiki komano zovesa isoni ndi ndi ya namba 3 zori nesi zinachitike
ii ima kuwawa
ii mene yonde ya goshen ndi ima nduwa mpana
ndi ii ndi ya third place
third place yes ima nduwa mpaka nali ndi uli ya pasivu ndi bullet ya number 2
Zambiri zintu zinde kuti uipeze mene kusakayo ndikaganya
ndikaganya uipeze mene uifunayo
Ah yes
ya 2021
famu jani
famu
nation women's
yes,
champions
yes.
runners up imamia ndiyani mene
imene sema mia ndi police ndi police yoti tuma kuma na ruwa ntawili tuma finals wa kuma planta zero di defection ndi wo bila police tukauma na wo wo police ife silver
kodi ndi valet imuna vala ko medo ino
ino valani
kodi iya golide
eh
2021 za madolo khali yake ntondi imeneyi madolo pa masawelo pa 2 on the go ndipo tili mkatikati mocheza ndi Logis Zidane uyu amautola mpira koopsa ndipo tukamba pano ndi mmodzi mwa amene akuthandizira timu imeneyi ya Silver Strikers Ladies imene ndithu imadziwa kuti DD Sunshine timene imadziwa kuti DD Sunshine ya David Dube padakali pano ili mmanja mwa mabanka nde akuikunga
Umo dzumo dza gona town. And some make it up on Tima. Tell me, Kumano panopo muzone ndi ndi master ambiri
ya kwambi
even anthu amene ali ma profession panopo ndi ambiri ya women's za sana ndi entire face ja palibe amene ali anakha ku profession kuma panopo mutha ona kuti mukayangana team yabwera ya Guinea Buffaloes ja mukapeza ma profession awiri amalawi
yes
mukayangana team Mazembe ma profession awiri ndi mwe sinafika waina dema sinafika waina rabi
mwe kumene kwa kuma pete
kuti kamwana kena kama menya brand zero kacha kama menya ka ndi kuti ndikuti kuli nkhondo ndikumene yali panombo ambiri at least
kusonyeza kuti mpira u ukama uona mpira ndimene muda kutengera nthawi yanu ndi panopa kuma usiyanitsa bwa
panopa imene masiyanitsa chone na chone akuti ife apa mbuyo fiti nkamenya chinthu chokuchikonda apa nopo akumenya koma akukonda ndalama akuyiwala zoti azimenya kune kuti azimenyabe
mesa mafuna ndalama kumenya
of course mafuna china chiyeso panopo chomenda ndi ndalama komano Uzimenya soli chinthu chochikonda. Wakora so chikonda ndo sizigwira. Uzimenya uri chinthu chochikonda iwe machikonda. Komano komango menya uri ndipezepo china chake sizimatheka.
Ukamaona mpira wathu in terms of my club. Nthawi imene njira munali nokha mamenya ma 11-0 pano abwa china SNT pa kuli china MDF Lioness inu Sivo mpikisano ku makhala utani mukamaka kumani matimu ngati amenewa. Ngira accent amene.
Malume Central Region mpira ukumayaka. Central Region kuli mpira. Ku North uku. Simunga peze mpira mwe uli pa Central Region. Kuno fyo zochinyana tu 2030. Tinasiya. Muone ole magames ma games athu amene amenyedwa papa. Timu imene muna ife muna last week timu yoyamba kuchinya muna zikuli 8. The rest mabwelera 6 4. Endi kumayaka.
Yana sokumanyana muna so ziwiri.
Zumatheka. Ana panopo abweramo ana ali mumpira panopo akumenya mpira tinetizamikira zinthu sika machitiketi anthu akumenya mpira panopo
timu imene ikuma kudetsa nkhawa kuti komaso ife ende tikumenya komanza thwaso nditi
panopo asina ipesi
ai
serious sina ipesi
kai senti kamango pasandi business
of course mati pasa business nanga makhawa kuti mpira mazo ochalirana umakhawa ochalirana anthu tuli muhudi imodzi nochalirana basi yero
ichi mutenga
izizi Mzani fuse sori kamaliza.
Okay, tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu. Now, tikamakamba za masewewo, pamakhala game imene munthu matukakhala kuti ayi ndidabva kukoma. Iyi ndesindzaiwala, pangavute pangatani. ngati dzimenya day ndipo makhala ina umati ukagona ngusizimba kuti ii kumona kamene wake game yosinate
ili nkati
kukumamva kukweteka kuti ayi koma game iyi ilandikweteka magame awiri amenewa tiyambe imene udava kukoma kwambiri
imene ndinava kukoma kuti ine ndava kukoma ndi imene ndatenga best player
ya 2020
ena of course ndimamva kukoma 14 ose ndimatuluka bema clean sheet and pali ina ina ndimamenya pa chiwembe bacha asa napange pa chiwembe pali fumbi pa chiwembe bacha ndamenya mene bacha poti kamenya ndi brand a zero inkatsogola 2-0 ndi chinyewe koyamba iwo acha kundi chinyako inkatsogola 2-0 na zoti game is kwa kutsogola game to win tibweza na wina game mene yo 5-2 from behind na yo diso ndi ma finals iso amene ndiye kuli game no imene andipweteka imandipweteka mpaka na leloli and ine ndikhumbulanga kuti timu yanga izabweza chipongwe chimenecho and izangu indibweza chipongwe chimenecho chocho ndisakhamuthu okonda mbiri inezo chinyidwa zikweza mbiri na chinyidwa kale kale koma last season tikungofuna kuti ife ulo tapeza 1 point kuti ife tikhale champions tinakamenya ndiye MDF kwawo kumpanda unagwa chimvula chonchi
naikumbukira
anatinya 7-0
naikumbukira game
anatinya 7-0 last
kuti pakola panali we
panali ine anali ine 7 ine ndikufika kuti game chandikuta
kwa utola 1
sinimatola tini ine sinatolepo sinimapita mukonde
chifukwa bwai
sinimapanga sisi
ne
wala pano kona ntakwima poyamba mati kungondi chinya kungondi chinya pagolo pacha ni mambo ndo
dokotala dokotala wabwino pano kuti samaka tole mpira mukoyo
pano ndeso dokotala
haya haya
masivela chisoni kuti ineyo me training yandi wawira mucha ndithu machinyitsa ine menda furika kuti ine training yindi mema ndi wawa game ndi meni manjoy ndiye game manager yo even now za aluki ndi aluki nda siya mpira sitiza bwera aso ndikulira chonchi game defu kuti
nasira imene wali
nasira mabena ari aba yaba mpira stadium imene ya last year je namenye ne season yose goki banali ndeka komene ni matokoza mungu na kuti sina vulale of course game inake imene kamenya ndi sivo namenya ndi kudwala koma pe mwezi somo za mulungu sime sikuna kwe vula una kana nangu kwa mvula game ndeni matuluka straight koma olo ndituluke pane beso ti
pali beso
odalo namenya season yose yathe yose pano kameza
kokipa mmodzi
mmodzi pana wasika ba nation
ndinde
kosa vulala osapanga nyanji chose kuma game aja ku training mapezeka ku game mapezeka ndi somo za mulungu
apa wasiratu kapena kuna akapanga chibwana gogiwa kumuzi mpanga zino kugwira zo sima panga choncho kosa khala koso
aya ati ndizivomeza ndi zina zika machitika mavomeka ali pasa nchito kuti ndike gogiwa as trainer ndipange go street ndi chiro yanga ndapuzize anawo koma chimanyima ndisangasa nonso nchone yakuti olono ndi nkamenya ne bendi ananga inake amene maphunzisa anaonso kunachona kuti mwanapeza kuti atani apite ine zinandi sankalasa
mpaka na national team amenyanthawi yali bwanji
national team namenya nthawi yali kwambiri kusiya pano national team panali zifukwa zawo of course
zawo
koko ne sinthu zitani sinthu ziziwa zimene amati siya 49 mapisodi nthawi inange inapeza ona kuti ineyo ndili mu form ube anakanika ubwa kusanditenga ineyo anatenga munthu ori ali ku honeymoon kuka murengo takagwirira game ya Malawi
ulipo
ine ndilipo anamenya game ja panankhaka na uzasindupita kuone ina sinapite kodi
uli makuyaso
ndimakuya tizokwawaka ine ndimazitenga kuti game yo ndikupita ndineyo wina ali ku honeymoon game yo ndikupita ndineyo ndiye azi episode akalenga ku honeymoon joka musoyesa kwamusisa kuti munthu ali ku honeymoon arakamenye game zine zinthu zowawa kwambiri
timalize player amene striker amene umati ukamamuona mukamenya game umati ukamenya iko kuma timu yakuti akuti striker kwendi wakuti amene umachita mampangira masamu usiku kuti amene wenje ndikathala naye bwanja amene amakupasa bize kwambiri naenda
amani pasa bize wakale kale kamena
wakale kale kandi wapa pakati pa
ine amene kandi pasa bize kuti munthu uyu ndiwa ndipasa bize anali taonga khonje anamwalira akamenya mbawala limozi ndali na zondwa simfula amene ndiye amandiswesa ntendere kuopsa amandiswesa kuti ndikati ntendere mundi
amachinya
nda munali bullet tu
ngati nyamata
ndakhale iye ndi zondwa se
mazozare magulovu akwetika
iye ndi zondwa se amandiswesa ntendere chabeno ne kuti ndi anthu oti Let them go. Agaba agasha ine kumene koko. Ifeyo ineyo nzagasha ine. Nzaga karagoshi kwa national team. Ndukupita kwa menye odi kapu kubilako.
Ndiye loro lako limene kuza kugira national team.
Nimeja ndiye loro langa.
Zikuzoteka bino
kwino. Ziteka tu. Zimezijazo ziteka. Ndi ntima.
Okay.
Ntima komaso ninchire mendi zikugira ine. Malizatsa mendi zikubilisa ine. Ndamyaza apangisa anthu aje. Ineyo national team meja nzabya nayo kwa menye odi kapu.
Uzakala wakondwa motani, uzakondwa ukazaona mpira wa Malawi makamaka women's football ili pati. Komaso chimene ungakonde kwa mpiri kuti chichitike pa women's football kuti kutsogolo kuno wakamba za World Cup. Kumene kutsamango vaza china pa bla banda aiti. Uchichitike chani komaso uzakonda ukazaona mpira wa Malawi women's football iyafika pati.
Okay, chimene nga pempe koso ineyo kuna kuti women's football ipite patali. Panopa tukumanga menya family league. Mugona nyamata kumamenya F kuli FDH top 80 kuli muri jani kaso muri jani Castello eibongese pamene fetu ngomenya family gyoso tungomenya zigao panopo zinthu zadula muzigao moso tukumenya tulimbiana ndama zochepa yetu liti munyamuke kafe okasungu ndama zambiri timi nyamuke kafe odeza ndama zambiri chimene ngapempene kwambirete makampanies abwele atithandize fa women football. Ifeyo women football na meeting ndani na ndumane na mabweleza bweleza kuti fenda meeting ngambi pila ku odi kapu kuchi muona tabweleza ku safari
yes
ndichiyambi chimene chijacho atipatse chance atipatse support atipatse support ine ndizakha mtu wokondwa kwambiri endi samango menya marijon mokamoka ai ine ndikufuna league yokuti tizimenya menya nyamata super league
yeah.
Tiziende feyo silver kwamenya ni moyale kuti kunzuzu Mwale kwa minya ndi bulesi kuti kubrantaya. Zime ndi kufuna. Ukuku umendu menya za marijoni. Tasile ya na chifoti kulimatimu ena haketi ya neti. Ama kani kuti aloweli kilichi. Ama raka gerizori ndi kwa kumana ndi bulesi. Ika ndi jinya 20. Ndi kwa minya ndi silifa. Ika ndi jinya 20. Ndi pa nobu artisti. Arango tipa ngezo na kuti. Makampani za abwele atitandi ze feo. Ifati lede kwa pata zibato za abwele. Zibato zuko ni kandika.
Nsika uliko.
Nsika soliko. Ife yango bwele uwache, atitandize, women football ife badi, paso guru. Ine jima dandaulisa ni jimene yonu wakuti, chiambile ni timangu menya marijo ni mumu.
Simu kusunda.
Simu kusunda. Tika menya banesho ni, nda kuti itu matimu oido sankiduga, amene ya kaya number one, number two, number three. Nda mena ubilo mine kuhu. Kwa mainendu kufuna kuti, azango higa kuti, ligi hii, azimenya jani?
Titengetani.
Titengetani. Ikata ligi mene yo, tisama bume, tisama bese mpado buma. Agama mene zama mene po, wino aluwa poso. Kapu inasu ya aluwa poso. Chabu na wango basa ligio, ndi kapu ina, tizili mbrana. Ndo di, tika kuli fetu banga ja, improve. Mwona. Kwa wano po uti, chimenyeni gosheni ligiru ya mbaru pa 28 kandi pa 28 July kandi June manage nimene pa mbaru ili chimenyeni gosheni kuna kusema kuti mangu kala bora nkoni mwana ndikanena ku mbali yakuti mukwatu mwana chifoti makondo menya ma friends ndi nda nyamara mamisi ya kuma kunena kwa asikana ngarazi za tena kuti matimu awa mangu kuti ligi yambe pemeti yambe ya training kuma ano ndikakauti tili busy ndi izizi ndoti artisti pena pake zinthu zithu matiendera bwino
tichoke ndi langizo kupita kwa atsikana amene tsiku lina akufuna zakhale ngati logisi zidana adzamenya national team adzapange dzina kumbali ya masera amene wampira wa miyendo tichoke ndi langizo umandipasa chidwi kwambiri umaoneka chimodzimodzi sumasintha nkhope chimodzimodzi kudzisamalira atsikana tichoke ndi langizo atani atsikana amene akufuna kudzamenya mpira kudzafika amene uliwe kupanga litaya ndikupanga beza mpira
Langizo mene ngapase nendo na kuti ngati wo asankha uri wo ndi player apange za mpirazo focus yake kwa mpira komano apange za mpirazo asazitayirire kuti poti ne ndi player basi ndithu apanga ine chiyose mene ndikufuna iyai uzikani ma break kwapanga zinthu suti tukana tibe lifestyle tinayo
yes
komano sometimes ngangoti ne ndikubwa kuti ndipanga za mpira ndimakhala kupanga za mpira ndawo ndipangeza za background simungani peze kuti ndi shop kwanga pena ndikukhulisa simundipeza mundipeza ndi background ndi business yanga
ine kuli pano zambira zimathamanga so
ananga ndi amati thamanga mwanakazi
mbambande
mbambande uthamange mwanakazi ndi akamenyamenya zampirazo komaso kwambiri zisogoza mulungu kumaziwa mulungu ineyo paina chichose ndimasogoza china chichose imene mapange ine ndimasogoza mulungu fodi ipo panda chaja ine ndori
mayas ndizilo
ndizilo ndene mathokoza Mungu komaso azikonda kupemphera kwambiri chifuwa mupemphero muja muli mphavu pemphero lijalo ndi chipolopolo chimene chichi sininganyamuke ne siningangozuka kungori vumbulu kungozuka even opanda pemphero kumene ndikupita kusunzo ndika komandi zotani nene uri china chicho simene ndikupanga chicho simene friend wange tsiku imene ndisukuze ambuye ndi pemphere ndi pemphera zanga zienda of course anthu amanena kuti first maona simaona be mabula umesfutupo akwalira chani ine ndikwapempha kuti ife ndimakwatira ine ndiva nopona pangapo chinkhoso mwatsoka amuno jana mwalira yes komano panopo ndi nayeso munthu kuti mthopezo ndapanganso zolongosoka zabwinobwino suti ndi foto orayilirayi
fa pamenepo anthu amati wawimese futupo mpakana zapopo
ndi naye ne mamuna ndithu ndi naye akuzivala kunyumba akubvaso kuti madamu
akundiyamikiraamunyadireni ngati zikatheka aya ipatseni moto
yai nzapopo
kuma mmankonde
kwambiri
amene mmankonde
100%
ase ine ndiyamike kuti ndi munthu wa bize leroli ndikuti soatseka naso akudikira kuti mukawuze kuti isatu koma ndamika kwambiri fa nthawi yako
aseo kwambiri ineso ndikunyadireni fori munandisankha tsiku la leroli kuti mukhale nane pano si chinthu chophweka ayi inu mwasiya ntchito zanu zina zimene munatha kugwira ku ofisi kubwera kuzakhala nane ineyo ine ndachiona chinthu chopambana kwambiri ndipo ambuye akudaliseni next time mubwereso ndikamaliza liki
mukufama kodi medals
mubwereso
alright mmene muti tu ndimene tachitira program ine ya madolo pompano pa 2 on the go ndipo lero dolo wathu anali na mando akatswiri salamangwe nkhani imeneyi ya women's football Logis Zidana amene ndithu ndi goalkeeper amene watumikira kwambiri timu imeneyi ya Malawi the Scorchers nthawi kuti nthawi imene inalibe Scorchers
She Flames
nthawi imene ili She Flames pana kuti ndi Scorchers amene aizutsa timu ya Malawi atsikana ake ndithu ndi amenewa Limozi ndachina Linda Kasenda komanso Magi Chombo aina Tabitha Chawinga kumabwera mukatimo koma iwo ndi amene ndithu adaizutsa women's football ndeti mafuna timve kuti kodi mbiri ya women's football kuno ku Malawi ndi yotani atifotokozapo za mbiri koma chimene tigwire kwa mbiri amaliza ndi pempho komanso langizo kwa atsikana kuti pamene mukupanga china chilichonse jaja patsogolo osaphwekesa anthu ambiri mwina anthu a women's football amaona ngati mwina ndi anthu nazoti zakutchalichizi ndikumbali kapena ndi anthu osalongosoka zapabanja mwina sizingatheke aya kuti zonse zimayamba ndi iwe mwini wake discipline ndi chinthu choyambirira kwambiri pa sport ina iliyonse women's football chimodzimodzi ndiyamike kwambiri kuti mnali pamenepo sabata ino tsata program ine ya madolo pompano pa 2 on the go timabwera pano lachinayi lililonse nthawi ikamati quarter past 6 mpaka ndi cha 7 o'clock kumaso kubweleza la chiwili nthawi ikamati quarter past 8 madzulo mpaka na chama 9 ndiye timakhati kumva mbiri ya akatswiri athu osiyana siyana masewo osiyana siyana mdziko muno amene amakhati tu akutifotokozera kumalero tamva mbiri ya Logis Zidane ntokoso kwambiri mzanga tsoka Gauss timangoti Empress pa kamera machine kulongoswa zose kuti zinthu zikomemene zakomera tsiku la lero. Ine ndi the game changer Foster Maulidi bwanji ndikuyembani kuti mpitise kuona na programu osiyana siyana pompano pa 2 on the go zikomwa kwambiri.